200 schoolgirls abducted in Nigeria.
Let us all pray for their safe return.
What are they doing to bring them back?
Gaskiya ni da Hassana zaman mu yayi min kyau. Lokacin da abun ya zo ya faru ba mu gane cewa kwata-kwata za mu yi rayuwa a duniya ba.